Allora.
Kamar da wani baya wane, in kaji wani baban.